sasilad esithwantsana sithil dead into us apart elonke ngikhulumele lesizinga sasa and another slime mina sithi ngaza ishiti sidle imali bese sithuvaza azinama sasa ngikuthi jana abasacabangile nalengane and another slime mina sithi ngaza ishiti sidle imali bese sithuvaza azinama sasa ngikuthi jana kodwa